Welcome to Tulas MTV, the home of talent.
Jesus.
Uhambe nathi kude kwabalana.
Oh, Nkosi yami.
Mangibheka le 7 years ukuthi zingonakala izinto Friday na Saturday, but Sunday ilanga lapha vuka khona yena.
Hallelujah.
Sizothi Ebenezer akuzange kwabalula, but uNkulunkulu sithwele kuze kwabalana. Ingangishiba fowethu bese ngiyasuka mina kule ndawo. Mamela ke lithi iBhayibheli. Umpostoli Paula wahamba Wamba wayoteza. Liti wafika wayoteza. I don't know about yini ukuteza. But wayoteza inkuni. Mayifika khona wabuya nazo. Ngaphakathi kwakhona inyoka kwekhuni. Ayizange imlume privately. But uthe mayizosibeka phakathi kwabantu yaphuma inyoka. Yamdla isandla. Now I have a question. Ubinyoka umdla isandla phakathi kwabantu. Bekwenzenjani ngamdli privately? Ngoba kunezinto esizifihlayo eziza zizosifihla publicly. But uPaul lithi iBhayibhile bathe bambona ube inyoka imdlile. Ongiyacela bamba le nto kuverse 4 kuchapter 28 kaActs kuverse 4. Umpostoli Paul udliwa inyoka kuverse 8 lesasandla besidliwa inyoka kuverse 4 siphilisa abantu kuverse 8 kuverse 4 sidliwa inyoka isandla kuverse 8 uthandazela abantu bayaphila kuverse 4 isandla sidliwa inyoka kuverse 8 uphilisa ngaso abantu. USatan uyakushaya ngo 2022. Umbuze Satan ungifunani. Athi angikushayeli la ukhona. Ngikushayela la uyakhona. USatan ustreswa la ukhona. Uhlukunyezwa la ukhona. Ngiyalithanda iBhayibhele. Malisithi ebengekho yini abantu ababenophila eGiliyadi. Ebazalwane sinegiliyadi esiphila kulo. Sinegiliyadi elinguJehova. Wonke umuntu unegiliyadi aphila kulo. Kuye siyaphila.
Jesus. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah.
Baba siyabonga.
Oh uthembekile uNkulunkulu wethu.
Kodwa sinide ufike phambi kwabantu ebese ima sikulume.
bese imama kuluma umuhlupheka bathulile uma ungakhona ukafoda bathulile
oh Jesu
ukhalo uNkulunkulu wakuphakamisa imama ekhuluma ngaba ngathi moyo ongcwele ngaba ngathi impande kaDavid ngaba ngathi ihlumela likaJesu ngaba ngathi sihlangu sethu Walungu uNkulunkulu.
Hallelujah.
Oh yes.
Yebo.
Wase walunga sihlabusethu.
Yebo.
Yebo. Siyabonga ngakho.
Hallelujah.
Sikhala lutho.
Yebo.
Akuphathangi konke. Sibonga ukwazana nawe Nkosi. Sibonga ukwazana nawe Nkulunkulu. Elakha ikhama. Lonodiya. Singo. Siyadumisweni la siyakhona.
Akho.
Siyadumisweni la siyakhona.
Hallelujah.
Elakha ikhama. Akukhokunye ukungcono esikwazi ukukwenza ngaphandle kokudumisa inkosi yethu ngaphandle kokuphakamisa umdala wezimfumo siphathe into yodwa
Glory to Jesus.
Lungile. So kwamkela nje. Uya. So kwamkela nje. Ilokho kusuye. Oyoyo. Ya. So kwamkela babathabethe. Endaweni athethele intumiso athethele into kaNkulunkulu
haleluya
sizakwamkela bathabethe
egameni
likaJesu
haleluya
elakho igama
elakho
igama
elakho
igama
oh
Jesus
Siyabingelela egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth. Siyabingelela egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth. Sibingelele team yonke egameni lika Jesu wase Nazareth. Sibingelele South Africa yonke. Sizophakamisa lelo gama elingaphezulu kwamagama onke. Sizophakamisa umdala weinsuku owaye khona umhlaba ungakasekelwa. Sizophakamisa lono wabamba ubumba lwakhuluma. Sizothi sawubona uNkulunkulu wasezulwini sawubona. Shumela likaJesu sawubona. Nkosi yakuthula sawubona. Sawubona uNkulunkulu wethu. Sawubona dwana lamadwana. Sizophakamisa leyo Nkosi. Sizophakamisa leyo Nkosi. Sizophakamisa lowo.
Hallelujah.
Abafa bathi ngosuku lesithathu. Wavuka kwabafileyo.
Hallelujah.
Wadukela emazulwini. Onke amakhosi akhona emhlabeni angwatyiwe. Awavukanga kodwa sikhonza iNkosi. Eyavuka kwabafile. Moya ngcwele. Jesu. Akahlabelele bafowethu into yasezulwini egameni lika Jesu wase Nazareth
haleluya
glory to Jesus sithi umphefumlo wami Woke phe umphefumlo wami Woke phe umphefumlo wami Ngabela uThixo umphefumlo wami ngempe mulo wami yethe mulo wami obotashes mulo wami o mwen mwen ale
Na 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 na
Munigana utumo Nina madoda kaNkuluNkulu Munigana uNkuluNkulu wethu utumo namandla Nigana utumo lwegama lakhe Nigana umdala wenzuko Munigani Utumolwe kamalaki Inkosi yakuthula Umpristi Waka Melkisede Bayete Kushapa kosa
Aleluya
Akasithi bayabonga When a baba Uchinendo tana ne Nando tana Futi Uchina we moya ge Uchina we moya Oyi Oyi kwele Uchikulu kulu Buena baba, buena baba. Como te muevele. Uchina notana. Uchina notana. Como te chos. Uchina memoria. Como te chos. Uchina memoria.
Oh, yeah.
Kulunkulu munye Kulunkulu Baba,
Jesus, bazalwane emva kwendumiso emlandi kangaka. Sizoqhubeka njengendumiso egameni lika Jesu. Sisazoyiphakamisa nje inkosi yethu. Omunye nomunye adedele into ephakathi kuye egameni lika Jesu. Uyena kuJesu. Uyena kuJesu. Lapho iphela amandla. Uyena kuJesu. Angwele uyena kuJesu. Sisiza Jesu. Uyena kuJesu. Lapho iphela amandla endleleni. Lapho iphela amandla endleleni.
Ngibise ngosuku lwakho lwenhlupheko.
mina kuzokuzwa ngisezulwini empelu yenaka uJesu oza nonqeba yebo ke lapho
oh Jesus
yebo ke lapho
Hey, 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 my friend. bese ushaya imamo bekho uthesu bekuthe moyeni bekuthe moyeni noma beyiswa
oh Jesus
ayibo
ayayo
noma siyoyiswa ekufeni kodwa ngoba sethembika kodwa ngoba sethembika selisiqobelayo noma beyiswa
Yeah. igazi lenkonzo linamandla igazi likaJesu nakhumbula ngelinye ilanga uJesu mabeqeda kanye ukumgwaza ngiyabona umunye wabo babemgwaza nali igazi likaJesu lifika likhaphaza leswani iliso belingaboni sibona ayasevuleka meso wabi igazi lenkonzo linamandla Ay, igazi lemvono. Funa kasethambi igazi. Igazi lemvono. Ay, noni igazi lemvono sinqoba ngalo. Sinqoba ngalo igazi. Igazi lemvono. Igazi lemvono. Aliphelani lapho. Kepha liyahlala. Izono ihlanze konke
ubazalwa
igazi lemvono bethebe igazi
bethebe
alethemba lokuqotha lokufisa sondela siphambana bethebe igazi
Hallelujah!
Jesus, and bulisa makhaya in the mighty name of Jesus. Hallelujah.
Praise the Lord.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Glory to Jesus. Phakathi kwethu bazalwane sinegest yethu ebike wevela phambilini. Hallelujah. Izobuya njengamanje. Hallelujah. Izosithi nje fanhla fanhla ngechorus
egameni likaJesus.
Hallelujah. Abekhe simamukele bazalwane uPastor. Hallelujah.
Hallelujah.
Pastor Thabethe ngiyacela babo sondele egameni likaJesus.
Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha.
Hallelujah.
Ake sinyakaze bafowethu emakhaya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha.
Njalo lento.
Ke sisho nje naye into yasezulwini sinyakaze nje sonke egameni likaJesu. Hallelujah. Sithi ngegazelo phayo. Uthi selwa yikha. Uthi senzele ikhaya
I own it! thousand.
Sua tira, 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 sua
Yeah. ushalele hayi
alele
hayi boni khona kodwa
alele
ikhona kodwa
ithu 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 ithu
hayi baba sweat
Oh, Glory to Jesus.
Yebo.
Hallelujah.
Yebo.
Bakhona yini abaphume Zion la sithu kugwaba. Sithu kugwaba kancane nje.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Amasona wawu khona yini? Bethemile. Beshaya simhlophe. Amakhola astashiwe.
Hey,
I'm a. If
The name of Jesus.